Nyenshwe mu kubigo cyo Burundi aheje kwakira umugwi w'abagwiza tunga bavuye mu gihugu cha Emirates Arabes Unis bakaba bari baherekejwe n'usanoserukisho gihugu mu Burundi bakaba bari baje bitaba akamo katewe n'u Burundi bwo guhamagara abanyamitahe bipfuza gushimitahe yabo mu gisata cy'ubutare cyane cyane basanzwe bacukura ubutare bwa nickel bakaba bari baje rero gushikiriza igishobora mukuru w'igihugu cy'u Burundi ivyifuzo vyabo byo gushimitahe yabo muri ico gisata mu Burundi no kumushiki kumiganira ubuhinga basanzwe bakoresha kuko basanzwe bakora no mu bindi bihugu abagwiza tunga sanzwe arabahinga mu byo gucukura ubutare butandukanye inzahabu nickel cobalt n'ibindi ariko hambavu y'ivyo bakaba basanzwe baca baherekeza n'ibindi bikogwa ibi biherekeza nko gukarishiriza ubwenge abahinga muri byo bisata mu gucukura ubutare ariko baranaherekeza kandi no mu kugira ngo ivyo bacukuye bishobore abo bashitsi biganiye n'incubahiro mu kubigo cyo Burundi ubuhinga basanzwe bakoresha kuko basanzwe babikora no mu bindi bihugu aho bavuze yuko basanzwe bacukura ubutare butandukanye nk'inzahabu cobalt nickel n'ibindi ariko bagaca baherekeza no mu bindi bikogwa nko gukarishiriza ubwenge abahinga baho bari ko ababene igihugu baho baba bari ko barakorera mu gucukura ubwo butare bavuze kandi yuko banaherekeza n'ibikorwa bikurikira kugira ngo ibyo bacukuye bishore gushogwa mu mahanga mu byo basanzwe bakora kandi baraherekeza no mu bindi bikurikira gushika ibyo bacukuye bishore gushogwa mu mahanga barakora barashigikira mu gusanura amabarabara canke imivuko kugira ngo urudandazwa rw'ivyo baba bashoboye gucukura rugende neza igihugu gishobore kubabonera akunguko mu butunzi biciye muri ubwo butare. Nyenshwe mukuru w'icyo Burundi yabahaye ikaze arabashimira kuko baje kwerekana ubuhinga bwabo n'uwo mutima wo gushira imitayo mu gihugu cy'u Burundi ababwira ati mushitse mu mwanya mwiza aho u Burundi busanzwe buri ku ntango y'urugendo bwafashe ubwena ku Burundi bwigaba ukigaburira mu 2040 akaba ari viza rero yuko baje mu ntango kugira ngo bagende baherekeje u Burundi gushika bushike ku iterambere iryo terambere naryo nyene rikazoshikikirwa n'ivyo bikorwa vyo guhingura ubutunzi ubutare bw'igihugu yasavye rero yuko babandanya bakorana n'abahinga b'u Burundi kugira ngo bashobore gushika ku masezerano yo gukorana ashimikiye ku nyungu z'impande zose aho naho twovuga nk'ibiro bisanzwe bikurikirana ivyigwa kugira ngo dushike ku iterambere BEST biro mu biro by'umukuru w'igihugu be n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubutare be n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo inyubako.